Kei te whakahetia e tētahi o ngā mema Māori o te pāti reipa, te whakamahia o te rōpū Torangapū o Amerika, hei whakapakari ake I tā rātou whaipōti. Hei tā Adrian Rurawhe, kaore e I te hiahia whakamahi ngā tāngata nō tā wāhi, engari ka huri ke ia ki āna uri ake. He whakahoki tēnei nāna ki ngā whakapuakitanga a te karere I nānahi, ka toro atu te ringa o reipa ki ngā kai tūau no te pāti a Barack Obama. Anei ari pika timitumu.
Hey, how's it going?
Kua timata ngā mahi whai pōti. Engari kaore a Adrian Rurawhe I te pīrangi I ngā tūau o te rōpū Democrats.
And the Māori electorates will be using our own people.
Ina nahi nei I whakaputaina e te karere te hiahia a reipa kia uru mai ngā kai tautoko I te rōpū Democrats.
They're going to be, you know, back office functions, they're going to help them with the enrolling people and all that sort of stuff. They're not there to necessarily sort of sell the policies.
Hei tā Willie Jackson, kai tono o reipa, ka eke pia, aua nama.
Ko tahi rau pia, e pai ana tērā ki a hau. Ki te tautoko, ngā tūru I roto I Tāmaki, me ngā tūru e rua, te tūru Tāmaki mā kaurau, me te tūru taitokorau.
E ai ki te kai tono o reipa a Tāmati Coffee, ko tōna whānau kē e hautū nei I tōna waka.
I can guarantee that every cousin that I've got in the Bay of Plenty has had the phone call already and has been told, oi, I don't care what you vote, you get in line and you come and help me out. So right now I've got my sister on the front door with me, I've got my mum out the back helping, I've got my best mate out there cooking the food, my husband Tim's running around with a clipboard organising.
Nā e tino whakai ana tēnei kai tautoko o reipa.
Kia hoka nei whakaro kia mautonu ki ngā tangata e noho atu nei, roto I tēnei. Tēnei motu o Aotearoa nei, kore o te mea. Nā tāngata pēnei māo ko manu e tūane I tōku reitaha.
He rima marama kai te toi tainoa atu ki te kōwhiringa, nā kāre e kore ka whakapau kaha reipa kia hinga anā hinara. Ripika Timutimu, Te Karere.